Napenda kibendo, you take me over. Unanipeleka Karanji Rova. Over, over, over. Kwako nimehangova, nahisi umenitosha. Unanipeleka Karanji Rova. Over, over, over. Basi show me your love, you are love. Unanifisha nitakapo, nitakapo.
Some records, baby.